barka da zuwa wannan tasha ta Kwagiri TV 24. Idan kai ba wannan na ziyarta wannan tasha, muna neman ka mana subscribe kana ka danna mana karawar sanarwa yayin da mun ɗora sabbin shirye-shiryen zuwa gani akan lokaci. Mun gode.
Go back. Okay, I have.